Icyete cya kabiri cya Timoteo igice cya kane umurongo w'indwi havuga ngo nagwanye intambara nziza narangije urugendo nazigamye ukwizera nagwanye intambara nziza narangije urugendo nazigamye ukwizera amen allo ijambo tuza kuvugana no musi ni jambo rize kugufasha mu ma decision yose uzurafata mu buzima bwawe ni jambo rize kugira effet apana tout simplement mu buzima bw'uno musi no musi jeti ni jambo rizo kugarantisa imyaka yawe yose ingene uzojera ubuzima bwawe nico gituma ndagutumira yuko ubwenge bwawe bubenga ba present ndagusabye ube present uze ngaha tugani wumve icyumviro cy'Imana Iri jambo mejeje gusoma ni jambo umuvyeyi Paulo yandikiye umwana wiwe Timoteo. Iki gihe ni gihe cyaho Paulo yasa yuko nuko igihe cyo cyo kuba ku isi kiriko kirarangira. Ni gihe ariko arabwira Timoteo ngo jewe ingene mbona numva umenga igihe cyanje kiregereje. Icyo gihe cyari cyegereje cyari gihe cyuko ava mu mubiri. Cyari gihe cyuko ava mu mubiri agenda handi hano. Mugabo nk'umuvyeyi mwiza wese hageze ko umuvyeyi agenda bisaba ko araga umwana bisaba ko amuraga bisaba ko amuganiriza bisaba ko muhanura bisaba ko mubwira ingene yatsinze intambara bisaba ko amubwira amasheke yagize bisaba ko amubwira n'amareisiti yagize umuvyeyi wese ari responsable iyo ni intambuko ategerezwa gushikako cyangwa umurongozi wese ari responsable agomba gusigira abandi uburongozi arabanza akababwira ingene we yabigenjeje kugira bikunde rero ngaha Paulo yari kuganira na Timoteo amubwira ati Timoteo ngo ndakubwira ati nagwanye intambara nziza nagwanye intambara nziza bisigura ngo hari izindi ntambara atari nziza arambwiye ati ariko jewe Paulo ubona intumwa intambara nagwanye ni intambara nziza ngo kandi izo ntambara ni intambara ziki z'ukwizera ni intambara z'ukwizera bisigura ngo ukwizera ubwago kugira ukugumye hari intambara bisaba kugwana nazo ukwizera ni kategori y'intambara uri sans kugwana nazo nk'umukristo rero ubuzima tubamwo kuva mu gatondo gushika mu ijoro tuguma duhura n'ibintu bitandukanye n'amacircumstances atandukanye mu buzima bwacu muri famiye mu gihugu ku ishuri ku kazi mu mubiri wacu tuguma duhura n'ibintu bitugwanya bitandukanye ivyo bintu icyo kibiba biriko birarondera muri wewe biba bishaka tout simplement kwiba ukwizera kwawe izo ntambara uhura nazo ziba zishaka kwiba mu mutima wawe zivane mu kwizera kubera umuntu amaze gutakaza ukwizera kuri yisi abasa n'umuntu yapfuye igituma tuvyuka mu gatondo tuvuga tuti mana naho ejo bitagenze neza ariko uno munsi ndizera ko biza kugenda neza ariko igihe umuntu hageze ahantu yaho atakaza ukwizera nagira na motivation kuva mu gitanda kubera aguma tinya yuko uno munsi haraza kumera nabi cyane gusumba ingenu ha ejo hari hameze nabi rero Paulo ariko mubwira umwana yamubwira ati umviriza peti yangu ahantu ushaka kuzushira ingufu uzushira ingufu ahantu uzogwane intambara nziza zo kwizera mu ma circonstances yose uzocamo uzotakaza ibintu byose ariko ntuzotakaza ukwizera kuko tanke ugufise ukwizera ubufise ibintu byose kuko ukwizera mwibuke niko kwaremye umuco ukwizera niko kwazuye Lazaro rero bisigura ngo ukwizera ubwako ni nk'amafaranga ubufise gusa aba ataboneka donc umuntu agenda no kwizera ari importa cyane cyane ari sekirize bikwiye gusunga umuntu afise amafaranga menshi mugada afise ukwizera Nico gituma hari abantu bafise amahera. Mugabo nigihe ariko aragenda mu ibarabara. Abafise ababuze umutekano gusumba umuntu adafise amahera. Kubera iki? Arafise amahera. Mugabo ayo mahera ntiyayaherekeje kwizera. Rero igihe ariko akora business ziwe aguma yitega ko business umwanya n'umwanya araza kumanuka. Umwanya n'umwanya araza gupfa. Kubera iki? Arafise amahera. Mugabo nta kwizera yaherekeje iyo business yiwe. Umwana yagiye ku ishuri. Akajya ku ishuri atizeye ko azotsinda ikibazo. Nigihe abari kwariga yigata motivation afise. Kubera aguma yumva uko iminsi ya proclamation yegereza aguma yumva ubwoba bugwira cyane. Surtout muri iminsi hoho ibiciro biriko biraduga by'ibitoro n'ibidandazo bitandukanye. Kugira iyo ntambara uyigwane neza bisaba ko ukwizera kwawe ukudutse. Kubera ama circonstances yose aza kugira ateste ukwizera kwawe. Nico gituma umunsi umwe Yesu yaravuze ati ngumvirize ngo ari abantu babiri bubatse inzu, umwe yubaka ku musenyi undi yubaka ku rutare. Ngo ariko acavuga ati ngo ari kugihe wa musi mubi waje. Umusi mubi nidushobora kuwesha utegerezwa kuza. Numusi wo gutesta yuko vya vre ubuzima bwacu bwubakiye ku musenyi cyangwa bwubakiye ku rutare. Ngo igihe wa musi mubi waje ngo yanzu yari yubatse ku musenyi yaciye isenyuka. Bene data, hariyo umuntu ubona muhuye nawe ukama muhura ariko aratwenga. Kumbe mu mwanya kiriko aratwenga ni kubera umusi mubi utaraza. Igihe umusi mubi uje niho ugaragaza by'ukuri ati uyu ni umuntu ukwizera. Cyanke yari yubakiye ku mafaranga mu muryango wa musigiye, cyanke yari yubakiye kuri business, cyanke yari yubakiye kuri kiniki. Rero mu buzima bwacu shetani uzomureka kwiba ikintu cyose, mugabo ntazokwibe ukwizera. Intambara ya mbere igoye mu buzima si intambara tugwana hanze, ni intambara tugwana muri twebwe nyene. Intambara tugwana muri twebwe nyene niyo iteye ubwoba gusumba iri kwibera hanze. Ejo nari nagiye kuri Mise Viva n'abagenzi banje, murabizwa kuri Mise Viva hari ibikoko bitandukanye. Sasa deja information yuko ngiye hano hari ibikoko, ndi mu modoka n'umuntu ankoze ko gusa nuvume ngo ni inzoka inka imfashe. Kubera muri jewe namaze kurema intambara. Dok ivyo bikoko ngiye kuraba sindanabishikira, muga muri jewe turiko turagenda muri umwanya. Rero uko navansa kuri Mise Viva ndiko ndabura mahoro, apana kubera danger vy'ukuri ihari, kuko sindashika mu kibanza cya danger. Danger ni je ndiko ndayirema muri jewe. Dok ikibazo si ikintu kiri hanze yanje, ikibazo ni jewe nyene. Rero uri kuraraba kazoza kawe, kuko kazoza utarakabona kutarashika muri kazoza kawe, kubera uri kuratinya kujayo. Kubera uri kuraraba kazoza kawe wumva umwengo hazoba hagoye cyane gusuma ngene yameze no munsi. Ninde yakubwiye ko hazoba hagoye? Ni ntambara uri kurema muri wewe. Muri wewe uguma ubona ibintu bizoba bigoye cyane gusuma ngene bizoba byoroshye. Dok iyo ntambara uparvenye kunesha ivyo vyiyumviro vyawe ukavyajista ugaparvena kubona kazoza kawe neza gusumba uko hasi no munsi, intambara uzobuhejeje kuyitsinda. Umunsi umwe Dawidi ariko aragwana na Goliyati, umujene yavuye mu ishyamba aje kugwana na Goliyati. Goliyati igihe cyose bamuvuze muri iyi minsi na mama cyangwa n'umwe ngo ni Putin, ofet ni Kijeya. Sasa Dawidi aje kugwana na Goliyati, ariko Dawidi ingene aje kugwana na Goliyati we ubwiwe amaze kwipositiona muri position yuko aza kumunesha, naje kwipositiona muri position yuko hariho probability yuko yofa. Oya, na probability yo gufa ihari mu buzima bwawe. probability ihari mu buzima bwawe ni imwe gusa nuko uzobaho kugira wamamaze ishimwe ry'Uhoraho. Niyo probability ufise gusa. Na eshek iri mu buzima bwawe. Probability ihari gusa nuko ivyo ukora byose bigenda neza cyane. Dawidi ariko araraba Goliyati yamubona tout simplement nka match yamaze guhera. Romanzi kwa nikuwa kina n'umwana mutoyi football change, dame change, urundi rukino. Ubwo nyine tumatikima ubuzi kuza gutsinda. Urukino ruratangura mugabo wamaze proclame d'avance muri wa rabiza tindaza kurunesha. Njye gituma David bambe Paul abitubwira ati muri abarushiriza kunesha. Abo bantu bari ko ravuga, abara abantu bataratangura no kugwana. Tugere ko babwira ati ava ku mwinjira no muri tere. Mugumana kukwizera yuko muri abaneshi avant kwejo hashik utegerezo gicapo chawe cy'umuntu yamari ko aratsinda gusa kubujyo nigihe shetani aje mu ndoto no mu ndoto usange no mu ndoto wa mutsinze u program ivyumviro vyawe kwiyumvira nk'umuntu anesha gusa. Ndakunda perspective y'umuntu w'umubaji. Umubaji igihe cyose bamuzaniye cyane ariko ararengana muri fore we mu mwanya twe tuba turiko turabona igiti we abariko arabona igitanda. Umubaji mu mwanya wowe uriko urabona bambu canke igiti kanaka we abariko arabona intebe abariko arabona igistructure zubatse. Niyo vision y'umubaji. Sasa ndashaka winjiraho hantu yaho wiga kubona ibinyegeje. Ndashaka winjira hantu yaho uriko uraraba vendredi yawe uyibone nka vendredi uyibone nk'umunsi w'igisubizo. Ndashaka winjira ahantu uri kuraba ka business kawe wita gato ukabonemo cyahinduje entreprise kinini. Ndashaka ugera ahantu uri kuraraba umwana wawe n'umurabe nk'umwana w'imyaka 5 oyaye umurabe nk'umwana azokiza amahanga. Umva uri kurabona batoyi bawe cyangwa bo mugendana uhindura ingene ubabona. Nubandanye ubabona nk'abo muvukana gusa ubabone nka solution yese ubabone nk'ingene wabona Yosef. Ndakundira ijambo cyangwa igihe Yesu yaza ku isi akivuka gusa umumarayika aragenda arigisha abungere ingene bari sansi kubona Yesu. Abungere bazi ko havutse umwana mugabo marayika ababwira ati oya si umwana yavutse. Avuga ati ngumve ngo mugende mubabwira ati ngo uyu munsi umukiza yatuvuki apana ngo akana katuvuki kajya kana ni kahahandi bavuga mugandi vyense muri ibiri avuga ati ngo umukiza yatuvuki. Donc umumarayika yarashaka kubigisha kubona ingene Imana ibona ntimubona umengo nakana mubona umengo numukiza wese. Umva nagomba ndakubwire nti kumuntu ari kuyitega kuronka umwana pemportige igihe umwana azoza ntuzo mubone nk'umwana uzo mubone nk'umuntu aje gukiza isi uzo mubone nk'umuvuga butumwa pemporti imyaka bizotwara. Sauli yamaze imyaka myinshi akiri Sauli ariko hari humusi yahindutse Paulo. Ndagusavye uhindure ingene ubona ubuzima bwawe. Je wumva umuryango waba pastor papa nje num pastor sasa mu bintu vya mbere nanka mu buzima naranka vraiment kuzo b'umukozi w'Imana. Umva naravya nka n'umutima wanje wose kubuge numvume ngo havuye shetani numvume ngo umuntu wa mbere uwundi muntu abihiwe mu buzima no muntu umuvuga butumwa kubera naba mbone ngine papa yamaginda n'amakostimi mise sinabibiri yumva nanje ndu mwana akuriye mu buyenzi ni donka hare nanje nzubu kunyene umujene genda nurubiriya ibi costume binini naba nuvume ngo vya mumengo siyo kategori y'ubuzima je nari nshaka. Sasa ndibuka umunsi umwe narakizwa ebana maze imogi nyinshi n'amatabi ninjiye mu nzu hama ebana urazi ababyeyi bacu urumva sabana b'abazungu n'abarundi mwerezi murundi umwana umuvye mu Burundi ko somehow umengo no musoda rero ninjiye mu nzu ebane umva niteze gukubitwa imigere niteze gukubitwa amakofi kuko ndaburewe mfise akamoto kimogi nyinshi. Sasa nshike muri salo nuve papa na mama gaye Ezekiel ni sawa ati yego ni sawa ati icaranga cyane cyaraha nawe intebe yiwe yaraha
urumva umwanya n'umwanya naba niteze kofi ntazahoreza nane
ebana mugabo ndi kondane urumuge rwanje ntago ndi buhebe ndumva nditeze kuzokubitwa mpaka
mugabo genere umugende utandukana
sasa nicaye nza mbona papa arambwiye ati ngo urabizi kuzoba umukozi w'Imana Tete papa rasadze. Ni muvuze gute? Urabize kuzaba umukozi w'Imana. Umva. Ndumenyereye umuvyeyi akubwira ibyo uguma witega cyo kingira ni introduction y'ikofi ngomba mwabwe. Urarindira ndarindira ndambwira ati amen amen amen. Ashambwira ati ni ibyo nashaka kubwira. Papa carigira. Umvirize. Agiye Nararize nk'ikirofa. Nararize. Ufite generi niteze kofi. Kuko nakoze ikosa. Ifakwa nkubita bihere. Mugabo wewe mugihe jewe ndumunwara umugi we yaguma abona umukozi w'Imana. Yaguma avuga ati umwana wanje ndazi ko ari muri siyo asuzigwe mugabo hari humusi. Atazoba afashe urumugi azoba afashe mikrofone. Sasa niko kuntu nshaka ko udevelopa kubona ubuzima bene data ryo abagenzi bacu canke abana bacu canke inshuti zidakizwa kubera ingene twebwe tubabona kubera igihe cyose twama tubabona nk'abanyavyaha alorke mwibuke igihe imana yashaka kurema umuco muraziki ikintu ariko irabona imbere yaho hari umwijima ngo ariko iravuga ati ni habeho umuco Imana ntiyarinze kurindira umuco nguze. Ikivuga ati ngo aha ngo mwabone wa muco urashitse oyaye. Imana ni nkuko yikuye mu bwenge. Yaravuze ati ego ndabona hari umwijima mugabo sivyo mvuga. Je mvuga umuco. Iga kwiga kuvuga ibyo ushaka kubona apana ibiri imbere yawe. Iga umvirize hari ibintu bitatu uri sanse gukosora mu buzima bwawe. Petite nzovyigisha ko uwundi munsi bikwiye. Hari ibintu bitatu ukwiye ibigwanisho bitatu kwiye kugwanisha uri kuragwana amaso yawe ururimi rwawe hamwe n'amaboko yawe amaso yawe niwa parvena kubona umuco mu mwijima shetani ntazaronka aho guca niwa parvena kubona ubutunzi mu gihe uri mu bukene shetani ntazoronka aho guca niwa parvena kubona amagara meza mu gihe ukigwaye nyene Shetani ntazoshobora kukumanyagura kandi mu buzima. Kuko shetani ni mu specialiste yo aguma gutera ibicapo, aguma kwereka ati yo manager nkubo bana banje bagira accident, yo manager nuri kaka business ndiko ndatangura hamwe kofa, aguma kwereka ibicapo. Mugabo na wowe nk'umuhinga w'umwubatsi imbere yuko inzu ubanza kuyiha form, ubanza kuyiha form muri wewe w'indani. Umuremyi mwiza igihe agiye kumurima nabanza gutera imbuto abanza kuraba umurima akawihweza mu byumviro byiwe akabona uwo murima wuzuye ibitegwa kandi atarasuka ikintu na kimwe rero n'Imana niko iba iriko iratwigisha umunsi umwe Imana ihamagara Aburahamu Aburahamu akiri ingumba davise n'akana na kamwe irambwira ati Aburahamu soka ndakwigisha ingene jewe Imana nkora soka ndakwigisha ingene bagwa n'intambara yo kwizera soka hanze raba si look raba ugurura amaso yawe koresha igwanisha ukitwa amaso raba imbere yawe urabona ziga nyenyeri urabona ko zidaharurika nikuru vyaro rwawe ruzomera Wibuka umuntu Imana ariko irabwira n'umuntu atarafise nakana na kamwe mugabo Imana ariko iramwigisha kugira vision y'Imana kubona ubuzima nk'ingere Imana ibubone mubwira cyumviriza rengera circumstances uri kurabona uno munsi reba mu myaka 2050 biri imbere uzoba ufise uruvyaro rungana canke rusumba izinyenyeri ziri ku isi ni umusenyi uri ku kiyaga ni Imana yatanguye kwigisha umuntu ingene ari sanse kubona nico gituma Paul avuga ati niturongogwa n'ivyo turiko turabona muri uwo mwanya turongogwa n'ukwizera kubera iki ukwizera ubwako kurafise amaso ukwizera kurashobora kubona muri kazoza kawe. Nico gituma igihe bazanira Lazaro Yesu, Yesu bamubwiye ati ngo Lazaro wa mugenzi wawe yapfuye, arababwira ati ayo namakuru yanyu ngo je wiconzi ndavye amaso yo kwizera nakoresheje, ndabona ko Lazaro asinziriye gusa. Ngo ariko ngo mukanya aravyuka, Yesu arababwiye ati nimwizera murabona, nimwizera murabona, nimwizera murabona. Bireza ukwizera kurabona. Nico gituma uri kuraraba kazoza kawe, karabisha kwizera apana ya maso y'uno munsi apana. Nico gituma nkunda kuvuga ntihagize ko wiyumvira ku byerekeye amafinanse yawe. Nturabe amafinanse ari mu mfuki wawe. Oya, raba banki y'Imana ingene ingana, raba banki y'Imana, raba konti bankeri y'Imana. Itandukaniro riri muri twebwe twese ni ingene tubona ubuzima. Muribuka igihe Elisa yahura nabi hari in ahume yaje kuzitera, hariho ingabo zari zitumwe n'umwami ngo zize gufata Elisa. Hama Elisa yari kumwe n'umwigishwa wiwe, umwigisha warambwira ati erega databuja karatubanye baradufashe bagomba batwice, reba bamaze kutuzunguruka. Muribuka ingene Elisa yamubwiye ati ngumviriza ngo ndasenze ngo uhumuka maso. Uyo muntu yarasanzwe afise amaso n'ikimenyamenya, nico gituma yarageje kubona n'ingabo. Ariko Elisa arambwira ati sayo maso ndiko ndavuga, ndiko vuga amaso y'impemo, ndashaka kuguruka amaso ubone yuko abadukikuje ari benshi cyane gusumbiza ingabo uri kurabona. Elisa ariko mwigisha kubona ibinyegejo, kubona umuco mu mwijima, kubona ubuzima mu rufu, kubona ubutunzi mu bukene, kubona ubugororotse mu gihe cyacu cy'ubunyabyaha. Kwiga kubonesha ayo maso, kwiga kubona mu muntu nka Petero uziko uyu muntu ntashobotse vrema. Petero sinzi ko mwibuka, Petero mwibuka ko yaciye abantu amatwi, muravyibuka? Niko kantu nkunda gutanga vrema kuko yarantangaje vrema, twa ndashobora kuba umunyantege nk'ubwo icyo ntashobora gukora. Sasa mugabo Yesu ariko urabona Petero yavuga ati ni wowe uzoragira ubwoko bwanjye. Umuntu acana amatwi, umuntu acana amatwi, niwe ugize responsable wa eglise. Azoba chamatwi bose kurare yose azoyihwata. Mugabo Yesu yaba parvena kubona uwundi muntu azopfa ku musaraba kubwiwe. Niko Petero yapfuye, Petero bamubambye ku musaraba acuritse. Yesu yarafise uko kuna shaka kubona muri Sauli. Ayo ati wewe wowe uri ntumwe yanze. Ibyo wigira byose, ibyo wigira ngo urikora kirira abantu hariya ngo bahore izina ryanje. Wowe uri ko wirundaniriza tu simple mama témoignage. Bini data ndashaka ubone mutoyi wawe uri kurabona umuntu wiwanga tarakizwa akiri mu vyaho umugabo wawe umugore wawe, ntumubone nka Sauli. Oya, umubone nk'umuntu ariko yegeranya amatemanyaje tu simplement kugira umunsi mwazohagarara babwira ati ngo narahuye na Yesu. Ica kabiri kiretse amaso, uri sase kwiga gukoresha ururimi rwawe neza. Bibiri ivuga ati ngo ubugingo bwawe ngo donc is source de ta vie, isoko ubuzima bwawe ni ururimi rwawe. Mu rurimi rwawe niho hari ubufu, niho hari ubugingo. Bene data, shitani arakunda ufite adutamike ibyo tuvuga. Shitani arakunda ufite uravye umufuko wawe aca gutamika wite kuri umukene. Mugabo uri sense kugwa niyo ntambara, mwibuke ni ntambara yo kwizera kugira ubandanye uvuga ubuzima mu gihe mu mufuko hari ubukene, hari urupfu. Ni ntambara ukwiye kugwana nayo. Nico gituma ukwiye kwama witwaza imisi yose umuheto, kugira ngo igihe cyose ubonye umwijima urungike y'umuco. Ngo Imana irabwira Ezekiyeli ngo mbega aya magufa yumye arashobora kuba mazima. Ezekiyeli aratinya, Imana ishimbwiye ati reka ndakwigisha ingene amagufa aba mazima. Acabwira Ezekiyeli ati ngo vugishwa kuri aya magufa uyabwire abe mazima. Igihe Ezekiyeli ariko arabona ari amagufa, Imana yabona ari ingabo za Isirayeli. Icyo mbwira ati vugishwa rero, vuga ko izi ari ingabo za Isirayeli, ikuremo ubwenge. Donc twebwe abakizwa Ucumengo turiko turikura mu bwenge kwatura kuri umutunzi mu gihe umufuko ari foshe umviriza turi sanse kwikura mu bwenge kuko birivuga ati ngo ubwenge bw'iki gihe ngo Imana yabuhinduye ubupfu ngo ariko ngo yahamagaye ngo banyantegenke kugira imaramazi abanyayinkomeze ngo kandi ngo ubutumwa bwiza ngo kubahona kubaki kubahona n'ubupfu Ejo gutuma urukura turi ubutumwa bwiza umuntu atabuze arakora ati urasara kandi ari wasara sasa kwiga gukoresha ururimi rwawe sinzi ko muri abone ingamiya ingamiya barayifunga ibintu ngaha ku rurimi hama umuntu akaba afise uri ko arayitwara ku conducteur abafise imigozi ngaha hageze kwa kata agira ukugusa hama ijye migozi iza gukora ngaha ku rurimi bisigura ngo ururimi rwawe ni go ruha direction ubuzima bwawe Pasteri wacu niwe akunda kuvuga ati ntushobora kuja ahantu utahora uvuga kuzoja uri sanse kwiga kubanza kwatura umugisha imbere y'uko uronka si no umugisha ni wa uronka utigeze uvuga umugisha zo kuravuga ati mugaje no ntituzinanye sinigeze numva turiko turavuga mbenda ndakuje ko gutu bwo sinihenze kwereke umugisha n'ukuzi n'ukuzi muri ko muravugana nako Nico gituma uri sanse kwiga umviriza je mu banda cyari muto windi cyari umuseribate mugabo n'ubu nama ninga kuvugana n'abana banje yimvuga ati bana banje mu mzo wakoze ibimana eh kugira abana banje nibaza ntibazoze bumvume ngo ndi cyaduka cy'umuvyeyi oya il faut ko baza basanga twaravuganye imbere yuko babaho eh nimwibuka kugeriza bete yagiye guhurana ntuzeyi na Eri na Marie murazi kintu caba mpinda zawo zaciye zitangura ngo ngo gutamba doke bisigura ngo hariyo communication Yohani mubatizi gari mu nda ariko agira na Yesu mu nda niyo siza turi sense ku developer kuvuga nkingene Imana ivuga kuvuga ubuzima mu gihe hari urupfu kuvuga amagara meza mu gihe hari ingwara icya gatatu ni kwiga gukoresha amaboko yawe igihe cyose Imana ikubwiye ikintu ntibigume mu byumviro byawe gusa n'ubwo mu byatura iga no kubishyira en pratique Akabuto gato niko gashobora kuva mu ishyamba akabuto gato yigusa umaze kugaterera mwivu karakura kagaca gacika ishyamba rinini cyane sasa ni nkuko ntuzosuzugura akajambo kamwe Imana izokubwira akajambo gato yigusa karashobora kuzohindura ubuzima bwawe umuntu yakoze ama ampule yari nzafara umutunzi kubera iki hari akantu tuyaronse mu ndodo yari Imana ikira mu komeriko mbwira turashobora kugira akantu kaka abo kantu bivuga ni ikintu kiri bidon mugabo yari nzafara umutunzi kubera kaide gatoyi gusa Imana iramubwiye Eli yarabwira Namani sinzwa rera canke Elisa abwira Namani ati ngo niwagenda ukiterera muri mu mazi inshurinzwi niwavaye uza kuvayo uri muzima bene dada kenshi hari ibintu Imana itubwira twumva umengo ntibitahuritse kubera iki Imana irinda kumbwira kugwa mu bizi inshurinzwi kubera iki mbega none nta pisine zihari kubera iki nza mu bujoba umviriza igihe Imana izokubwira ukumva ko Imana ikubwira ati wewe uje urazinduka muri matinale sizeye gushika sete ni wikestion ibintu bireva ati none ko jemo arasenga cyane none sizeye matinale ni iri importance gusumba ibindi ikiri importance cyane si cyo kini buri kurakora ikiri importance cyane ni ukumvira wakikubwira akantu gatoyi gusa wabwiwe n'Imana karashobora guhindura isi yose akantu gato reka duhaguruke dusenge data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubwo ijambo wagiye kutugaburira muri kano gatondo utwigisha kubona ubuzima nk'ingene ububona utwigisha kwatura ivyo dushaka ko tubona utwigisha no gukora ico ijambo ryawe ritubwiye data mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umuntu wese ari muri kino kibanza ngo mwemuyera ngo ubandanye umukomeza cyane mu ntambara yiwe y'ukwizera mu gihe hazoba hari crise yature prosperity mu gihe ibintu bizoba byagoranye yature yuko bihabaye facilite mu gihe yahuye n'umuntu adakijijwe abone uwo muntu yakirijwe akisi umukozi w'Imana data turemeye ko ubuzima bwacu bubandanya busa neza nk'uko ubuzima bw'umwana wawe Yesu Kristo busa neza mu ijuru turatuye amagara meza kuba tuvukana ku bavyeyi bacu kubo dukorana turatuye amahoro ku gihugu cacu turatuye prosperity turatuye guhinduka tubandanya dusa nawe tubisenze mu izina rya Yesu Kristo amen amen tugire umunsi mwiza